Ngithi wezi ntombi Funulani ni hlobe Wezalkwazi shayani sgehe